Jewe nitwa Baribwegure Joseph, nasengera ku bwiriza bwo mu Kiziguro, ishure Kiziguro. Nagomba gushinga intahe ingene Imana jewe yantabaye. Je navuke mu nzu y'abadakijijwe. Ivyo vyaha ndabikuriramwo, ahanini jewe narakora icaha c'akaboregwa. Jewe naraboregwa cane kugeza aho inzoga jewe nazinyoye no gufungura ntafungura. Ivyo vyaranteye n'icago ca estoma ndagwara. Bitewe ni nako kaboregwa ariko Imana yarangiriye ubuntu kubera naho aranumva bavuga ngo abanyabyaha bazoja mu muriro udahera Imana yaratevyirangirira ikigongwe ndakizwa maze gukizwa bwa bwoba nagendana Imana yarabunkijije cyanguma mu buntu bwayo gutyo harageze igihe abanyabyaha twakorana bakaguma bagomba kunkwega kugira ngo nsubire mu vyaha ndashima Imana kuko Imana yampaye ijambo icyo gihe narababwira nti jewe naramaze kwakira agakiza naramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanje mu bugingo bwanje sinzosubira kugurira abadayimoni ngo bapfogere umubiri wanje hanyuma rero ndabamo ubwo buntu bw'Imana kugeza n'uno munsi nibwo nkirimo icyo gituma nshima Imana yuko Imana yangiriye ubuntu nk'ubwo ndiko ndaraba ukuntu nari imeze ubusimba nkiriho ariko Imana yarangiriye ubuntu no munsi ndiho ndashima Imana n'ejo n'ejo bundi umuntu azokumva afise ubwoba bw'urupfu azegere Yesu aramutabara niwamara ubwoba jewe Imana yantabaye gutyo nico gituma uno munsi nagombye kwishingira intahe ku byiza yankoreye. Yavyumvise Imana ibahezagire.